Sahaboro. Sajina chobi nwa misi gangster. Sto akamenge.
Life ni so.
Eh, nuno ngama fegi, ngama fegi. Mrentev. Ngama fegi ment.
Yesi sanzwe gamani.
Wapi nini?
Irakuje nanone.
Wa biranje kwa je na kwa tabyonwa usanga ndikibazo. Tafegi.
Sorry
sana basi kiri muto
eh man
ni life man eh banza kwa basi banza kwanzu
tele mare kwanza
eh kuza si byiza
cameraman nawe na
cameraman wanje navya fata navya no
dutwenga me harageze umwaka narugura rega
oya rega aru riro aru rega pa kumoto
oya rega oya rega na kimi ana kinge ma ujanzo yasi ni kwambia gamani
Patiwa simi ni kai kwa hicho vibolo.
Ana wa mugiti.
Na habiti mtu wa kamenge mse.
Ana wa mugiti. Kama ni kamenge alatandu
kwa. Eh, kamenge alatandu kwa.
Sasa wako tefo.
Kuna yeza kwa sasa.
Yalabandi life ya square. Ejo hi wanji.
Okay. Leka tuje kuri life. Life gute.
Life hi wanji. Life hi wanji jewe. Ukumusu hera nundi winjira. Simenyango o kesho. Patakuwa nini. Akenshi je
byeyi cyane
ababyeyi je ababyeyi biwanje umwe yantaye nkiri muto uwo ni papa mama wanje nawe numu akora
eye mpora numva bamvuga nabi ko nishinga matabi nacunze kumarira my baby mpora numva bamvuga nabi Goni shinga matavi na chondi marira damavi damavi beni kuki bamvuga nabi kandi bamvuga ko ntari dehemi walai dehemi ke ngo navukiye kamenge murira kamenge ngo ndumuvoyo ati singira amashure ni gute yo nkunda mwana wo mukigobe no bumviriza bo kuki bamvuga nabi Yeah, dochi yenga bana for your body Nakupenda hata sina mtaji You deserve a crown nga mikazi Nikifanya kosa te nobody Yeah, dress better tonight tutoke dina Twitter ama selfie du poste insta Nugirub go ama good treater Fata post Take a picture Baby post Insta, Twitter, yeah. Uruwambura nga hungabana. Uri joro ndakura zirana. Esi choma tukaziva nila. Let me say thanks to your mama. Gyali you know niwe kipenfana. Ange jono kubura no vavara. Erega niwewe wanwa yumutima. I go show you love and attention mama. Take a picture. Mana mniza.
Get out.
Yes, bakunzi ba Hitop TV mumeze gute Ntitwigeratunanigwa Kiretse yo twigirishije ni Landrypromoter umuvumbuzi ekeva mass vibe killer umutananigwa umuseruka rukambye kirumara mu muziki w'u Burundi utibagiye umunyarusaku no musingo tuvise iki duvise umuririmbyi akaze cyane gose ariko ubuzima bwe butameze neza cyangwa bitifashe neza bivuye nuko yabuze support kandi bivanye neza yuko atakuntu abona ashobora gukora uwo muziki ariko n'umuntu wavuneze ko narenganye numvumenga afise tala numva kumenga afise tana kandi afise tala yo kuririmba ariko ndavuga inungabirano sino yirengagiza mu gihe nzi neza yuko icyo tube yari kurekana amatala atandukanye ababozo afise imitahi barahari ubwo yashobora kumushyamo imitahi ubwo yashobora kumukorera igikorwa kimeze fresh n'umutara niko navuze ati reka ngenda mubereke ngira vyinshi ndabashika kandi nabemeye neza yuko ntegerezwa gushika ahantu hose ugenze ndabereka amatala Tura hanu heza, turi karitsiye nziza cyane gose igize igisagara cya Bujumbura. Ndibaza murabona ni mu Kigobe benshi ndazi bacha bahabona. Ni heza hagize igisagara cya Bujumbura. Uwo muririmbyi asanzwe afise akazi ko kugira iki ko gukoresha ibintu by'ibyo mwiyarara by'imyanda nibiki gutora makopo nibiki nibindi byinshi ariko narambemere neze ko 2022 nzobazanira ingabe no mutamenyereye mu muziki w'u Burundi hama bafasha bagafasha hamaraze tugakorera ijuru n'ibindi bikazogenda fresh tumushike ko twumve talent yiwe dukoresheje amatwi yacu abiri hama ibindi bize kuza mu nyuma nitwigera turanirwa kiretse yo twigirishije please bali follow me
tayari
Yo, my brother, what's up, bro? What fresh?
Fresh
kaka. Una kazi? Yeah, na kama kawaida. Sasa uko fresh, bro?
Fresh.
Yeah, na jeno msina jio gutembera kwena jio kuraha. Sisi kwa shuwa gufasha tu, na kufasha. Nyo kwa lezo diri, zijombu za. Wapi ni bisanzu tu, easy.
Ini kazi yangu.
Wewe nguwenye kusingi nukakura.
Hapana, kazi yangu.
Wewe nioneshe tu, kisutu 19.
Hapana.
Wenye kusingi nukakura.
Hapana, kazi yangu.
Ah, na kiwazo, bro. Kwenye bibi, bibi, zio sukabi, hunga. Hunga. Ugira kwa, subi kwa, nda kwa mbike, weke ma mikrofone zangu. Ma bitu, vyangu, vyamana. Ukura kutenu. Ubigira gute nuno ni yegino bigira
bitaga tumunanye
imaka
nyumba za watu
ninga ubuje kubita cyane
yego
sna kusaidia si bisanzu nuno bro VIP no meze fresh ninga bagwanga
aha anye bo biravana tu biravana nuko nubingana
nuko nubingana
yego na America ngama ni bari ha fresh yakwirusha reka kwirusha
This
is life, man.
Fresh ginger, we are gonna go to Chicago to give us. You are
going
to be sound, not good. Now, for which I am having dinner to have been one. I don't know if you
hear.
Into to Tomaya coffee.
Hey, papa, man. You go with Zima.
Sahaburu, Sajina to be why I miss a gangster. Stock, I mean,
life is so.
No, I'm a figure,
Mane ahanzare harabantu mane bashonje sana.
Bisigura ikintu n'ibyo mbwiye.
Ibyo none? Ibyo nyene warumba jiji ngo njye mwiyarara.
Ubwa ubwa yabana ko bwamaze kononekana nawe.
Into ivo. Bukiri buzima mane bora basina bafite barenganye ngaho onye kwa gatwe tinjo. Jo pige ugali. Eh. Wee, unaonekana naga ku mavazi nini?
Mchanga bakabigu.
Ubabona eh.
None bro vipi? Umeze neza.
Uje ndashima. Kuwe mwe muntagura ndashima kwe. Sorry,
son. I'm fresh.
Sorry, son.
You know, I give you time.
I'm going to go to the house.
Wafungura gute ni musose?
Ndafungura night man.
Ushaka? Na night ufungura.
Ngurira inge.
Eh
ndakusamahera.
Eh.
Usamahera.
Ah pena mana fiso. Nene sikuru mujamba.
Ndakubaza ikintu. Ndakubaza ikintu munyishure. Nene nkubunye unguriye basizonjya. Umaye nka yomera yiwawo. Nkagenda ukagenda nawe. Ejo naho. Ni lele nja. Bisigura rero aya mayero mpaye. Aho yakura niho nkene.
Amaranda yakora muri no miko none kumenga ahantu uri kumenga hari muri ntusha
wapi man ishazo we man kawaida ibi bisanzwe eh
Mugabe byose akazi, kazi ni kazi. Muzara ukazi kafa maskini.
Ya ibyo je nabitahuye umunsi mbona muri Bible and this way. Manome atakula kwa jasho. Iryo jambo umuhungu azojarushi. Nikasema sapa ni kutumika. So talent man zirahari mugabe rero no gukora navyo ni biringombwa.
Ako oja kuiba akagufata akakurasa. Cyo akakwica akagufata akagukubita. Zumwe nawo pfuma ubikora akadiri ka gora
kabye.
Ninga urunka amahera gute bigenda gute ubwira urunka amafaranga.
Oje nga amahera nkubunye nkubise nkiturimwe. Kweje ndazikiyaga nabantu. Ari nk'umuma ujanyere ashanga mutsukuntu ndamutera utublage ibiki. Natwara imizigo.
Yombero.
Sana man uri mu gangster. No way.
Pika tara taki ga
Navukiye mu Kamenge quartier heha ndakurira gusa nyene byarashitse sanga ahantu je nakuriye nabaye kuva mvuka jusqu'à 19 ans mbona ngongo baragurishije ngo haje ba boss afite imitahe mama ngongo umujyango usanzarane kirumwe wese agende agure hariya zamarambye atenga nahandi sari family amahera barayafata urazi yifashe amahera menshi ari ubwa mbere nyine barayafashe kwera uburemere bwayo bamwe biranka yuko bayajera baragwa down jere nga mu gisagara niho navukiye mugabo singira ngo muzotora na hajya cyane ngo urya ninde hajya wapi iyi town jere ambyaye mugabo ubunye singira muhira nga muri town
abigira abatutwa mu jine abo
mani barahari
ikintu wizera ni
barahari mani twarakuranye twariganye metu nasanze life is different man life is different hayo abandi twajana he nkano tugakina je ama football ibiki dutwenga me harageze umwe
kanarungura rega arumuriro awone kapa ko moto
oya rega oya rega nana kimwe au janzo ya sini kwambiaga man
ufate basimi nikai kwa icho kibo
ana ba mugiti
na biti mtu akamenge mse
ana ba mugiti kama ni kamenge aratanduka
eh kamenge aratanduka
Sasa bakuze fo.
Akunweza kozoza.
Yarabandi. Yarabandi life ya square. Bravo man.
Eh, twakuye mu kamera kwa kamenge zaruka.
Eh bari harika.
Eh ndo ko twese kamenge no muzima bwacu ndabuzi no none. None host kid.
Yo.
Host kid avuka mu jyango wabana banga.
Jewe. Kimvuka mu jyango wabana batandatu.
Wabana batandatu ugira kangaha?
Ndo kabiri.
Ego. Eh host kid, watari ngora kanuka zigyari. Warize.
Akazi. Akazi nakoze sense cyo giharya icyo gihe bon kwivuga hari abandi usanganye babita urukundi ngo umbe turi mu bono je nahinduwe nibinye kubera ibintu bya life na love ibyo bya mpinduye je kumva yuko nshobora gukora nakoresha ingufu nk'umuntu w'umuhungu nkarondera ejo hiwanje
okay reka tuje kuri life gute
life yanje je uko umuntu uhera n'undi winjira simenya ngo kesho patakuwa nini akenshi je like by whole life navuga yuko beshejwe n'abantu siba abantu ngo na millionaire batari no nabantu bayihasi badafise ngo power yataye mugabo jewe gushika no munsi ndabashimiye abantu n'abantu bakiri hasi ukuranyumva niwa muntu basi udashobora kurara inzara nka kabiri afite amahera agwa basi cyo gihumbi gende uje ukuna ski n'abantu nkabo baramfasha muri bimwe n'ibindi bindi navyo nkipambanira kuko ntiwo batabantu wapi ni
none usanzwe ufise abavyeyi cyane
abavyeyi je abavyeyi biwanje umwe yantaye nkiri muto uwo ni papa mama wanje nawe numu akora akazi k'igipolisi umupolisi kazi ya kuva kera yarapambanye jusqu'à mena ashari umupolisi urazi nabone kipato cyao sio zaidi nkubunye yiberehe baramwimuye bamutwaraye hiyo mu rumonge mere sometimes agenda kumuraba no mere usanga nyine ari nk'ahantu kwibarabara magari nini sio bayo abapolisi batari no
nahini fresh
ndo yiva kuma pambana
ego
ya
hot kids urusha kuturirimbira gatoya akatoya nyine nk'indirimbo wanditse kurazi ko abantu hari igihe uburyo buburu ugasanga umuntu afite indirimbo yanditse mwe ugasanga ntigazi shirabo ko je n'icyatumye nza gukurondera n'icyo kintu kirimo numvise yuko wandika neza kandi uzi kwandika kandi ufite indirimbo nziza ariko warabuze ingene uzishirabora ingene uzirekura kandi najo kama watoto wa mjini abana bo mu gisagara iyo bihaye byose usanga umuziki ari icyo kintu cya mbere bashyira imbere cyane Ifu kweru naweza mzee?
Mziki mimi?
Mkaze?
Umziki jenda uyu mfamu wa Landry.
Uyu mfamu?
Da uyu mfamu sana.
Ok, ngini akapela gatu wa kundiri mbo, uobo mazi kwa andika?
Ndi mbo imaji mazi kwa andika.
Chaneni wa andika, ni rap style njene
zi? Wajenda andika.
Ubuzima wuku kutoku.
Usa jenda andika ibinu njene mbona binshikira kenshi ngo zabyo wanje cyane bashikira nka bajama bwo wanje
reka cyenda gutangure kugira wumve ko kandi njeze mbabare sindi ko ndakugaya sindi ko ndakugaya wapi gira nje kurondera ingabirano ni muri wewe
basi reka ndakumva
okay
maybe show
ya kumangira geza ya rap cyane R&B R&B yeah nitwa Landrypromoter umutananigwa from Hitop TV Nari konditsunguru kira mwi quartier niona bona umujama umji ya ambwira yukashoboye kuririmba ndamubwira ati blaza reka ndakumve ndaguha umwanya abakunzi ba Hitop TV 1 bashobore kukumva bana kumvirize yeah nico gituma najengaha kugira numvikiri muri wewe my brother na ubuzima bumeze uko one day Tuzoro nga twese tugendera mu bipira bikari bikari
lazima man lazima tutadrive
tutapata kaka tapata mse tapata si wote tukana tunapiganisha okay twagiye na no maka pe
akapira yanje mwara numva bamvuga nabi ko nishinga matabi nachonze kumarira ma baby ma baby mwara numva bamvuga nabi Koni shinga matavi na chondi marira damavi damavi mbeni kuki bamvuga nabi kandi bamvuga ko nari dehemi walai dehemi ke ngo navukiye kamenge murira kamenge ngo ndumuvoyo ati singira amashure ni gute yo nkunda mwana wo mukigobe no bumviriza bo kuki bamvuga nabi damavi mbeni kuki bamvuga nabi kandi bamvuga ko nari dehemi walai dehemi ke ngo navukiye kamenge murira kamenge ngo ndumuvoyo ati singira amashure ni gute wo nkunda mwana wo mukigobe no bumviriza bo kuki bamvuga nabi Kuki bamvuga nabi Kuni shinga matabi
Shinga mafake
Mafake andi
Blaza you the best my brother Urakaze bro
Wapi ndagira geze
Urakaze urakaze Ok Shoko wato moji Nirimbi akandi karidi imbo
Akandi Ok
Ika gomuzirari
Masoe awe meza Utko inga neza Wandisi ngivona We mwana mwiza sindakubeshi yo wambayura begwa
baby, baby, yo. Call me daddy, yo. And I call you my mommy, yo. Mami yo, urumutaka nuga mamwa, pero ubushuhe mu mbeho, rukundo gwawe ngwiyumvamwa, wa mwana uvise ingabirano, eh, urumutaka nuga mamwa, pero ubushuhe mu mbeho, rukundo gwawe ngwiyumvamwa baby, wa mwana uvise ingabirano, oh yeah. Ah! Hot kid
apple boy.
Hot
That's
kid,
my
hope.
Name. April boy.
Yeah. Hot kid.
Sir.
Umaze kuja muri studio. Umaze kuja muri studio kandika.
Bo muri studio. Musi just ndinjira.
Ah.
Kusa ndibuka jewe.
Uh-huh.
Imiziki ndandika ari myenshi. Bisa n'abantu benshi banyemereye studio mugabo n'abantu usanga bavuga ibintu muganye bashitse. Abonye barari mu buzima.
Uh-huh.
Ukurumba. Like jeno kombaye yose just ndinjira ndandika tu nka stock. Yeah.
None kubera ikintu utabandanije utakoze umuziki ariko waje gukora kano kazi utabandanije umuziki wo benshi bavuga ku muziki arakaza.
Landry. Umuziki jewe undi mu maraso undi mu mutwe. Umuziki jewe nuratera ngaho onye intambwe zibiri nkabona abantu babiri tu nkabakura mu indirimbo. Uri hurumba umuziki basi undimwo akazi nako kugenda nk'amahera nugukora. Akanda kora kubera iki ndo nk'amahera maybe nk'ubunye wa uraje wanipatiye kipindi uzoposa sinzi abantu bazonyakira nibande uri kurumva abantu benshi bakurikirana wewe wewe gusa icyo no gusa no ko ndondira gusa nyine management support wanitoye my life man eh ndashaje gutera intambwe
tera imbere
ya ntize imbere abantu
iki kintu bivuza ko no gufasha jewe nyamukuru iki kintu bivuza ko no gushufasha
iki cyane fuza ko
nzo ndirimo nzi wabo nyene
gwanje
nta muntu uyivye cyane ubyumvise
nta numwe vraim nta numwe nkuru nije niyandikira nkoresha umutwe wanje mbabaza gwanje umutwe bwo bwi wanje nkandika ya
nguvu nazo ukababaza mu gutora ibikaya n'ibicupa
ndundira amahera
ndi ntoki
musaza wa menshi ntoja muri studio ndirimbe naje nk'abandi nsohore maybe shobora kuba nziza naje nkaronka management nk'abandi
kaka je kiganiro ndagihevye iyo ndagihevye ndagihagaritse Mana talanu mvuse muri wewe bro.
Wapi ni bisanzwe?
Talanu ndabihevye. Nzenzo kurondera. Urorose telefone.
Wapi cyane simu ofisi?
Nzenzo gutora gu ndagutwaga wapi?
Inde cyo? Ahantu bombariza ni hehe? Mu Kamenge quartier heha.
Eh eh.
Kujya kabiri.
Quartier ya kujya kabiri. Mu Kamenge quartier ya kujya kabiri.
Quartier heha kujya kabiri.
Amata nsumira ngo hari umwumva CJ yubaragije kugufasha ariko ntivyigeze ntivyigeze bi.
Bon CJ yaramfashije. Kora koze projet mgabo iyo projet yarayigumije n'ubu ntarayimpa yarambiye ati ndirimbo nziza ukurumva mgabo sunegwa ngo isohore uko onye muri video genda kwanza upambane n'aro nk'umuntu agufasha uzoze hamanda muhe iyi projet yarambiye ati fresh
jenge ukurondera abantu bagufasha bro sivyo
warayo ubukoze sana
ariko ndifuzo yuko ungira kandi akapera jina ryo yote
kandi akapera akandi akapera ni kushaka
Yeah, dochie ngabana for your body Nakupenda hata sina mtaji You deserve a crown nga mikazi Nikifanya kosa te nobody Yeah, dress better tonight tutoke dina Twitter ama selfie du poste insta Nugirub go ama good treater Fata post Take a picture Baby post Insta Twitter Yeah, uruwambura ngahungabana Uri joro ndakura zirana Esi choma tukazibanira Let me say thanks to your mama Gyali you know niwe kipe mfana Ange jono kubura no vavara Erega niwewe wanwa yumutima I go show you love and attention mama Take a picture Mana mniza
Get out Zuko sa ningo maza
No kwica sana.
Niki kintu wizera muri buno buzima bro?
Like ubuzima? Ubuzima je nizera tugusa ko one day hazoshikana je shikigwe nk'abandi.
Kabisa. Ngiye nkuru wavuze ya love niyo.
Ya love.
Second's a good bro.
Bon bije ani. Maybe ndabikubwira next time kwa uri kuri hutana bibonye. Kuko ni long story. Uzondondere tuje muri yose je nyene ya love ko ubuye turi muri sije ya life.
Kabisa.
Sivyo none? Uzondondere hama turi muri yose kubera ngaha anyenye bimwe wosanga Dana piti busa nusha ndana liya Uyuhurumu
Niki kinu ifuza warundi bogo koreira
Abarundi Like jaba warundi Chwa nifuza kobo nguhera Niki mge guza Nifuza kobo ngunda Bakanshiki Bakanfata mugo
karonka amahera kujya muri studio
ya najewe nkatera imbere nk'abandi
turase ba boss benshi nk'aba Biggie from Black Media, Black TV, Black FM tuma dufashe ugaruka gwinshi je vumba nzogutu ndakuretea tuma stire ndakubata kwa Kemal sama kwa nani kule ma kwa Morgan. Morgan sana mujua kamengi.
Ndamuzi Morgan. Ndamuzi.
Ya gutera mapamba, gutera mapamba fresh. Nzonda kuzana no mu radio bakumve. Nazi shwa kuba ntazo burumuna yo gufasha.
Wo bukoze sana friend.
Chanke jewe je nyene ni gupiga tanyimbo ngapi?
Mugabo rero ndi kuje mu radio atandirimbo fise. Wo vuga iki?
Sho kibatu urumva iki? Niko kwihuta twogira iki two turondere studio video.
Eh.
Ariko urafisa hubaho.
Ahomba. Landasu mu amahindaro.
Ya. Ah, okay. Urumva icubuze wishakira kwikorera muziki?
Ya, nshaka nyene nkora muziki tu.
Wavuze ko no gusanga muri heha?
Muri heha kujya kabiri.
Mira kujya kabiri nimero?
Nimero ni 242.
Sawa, 242 sawa be. Tajenzo kurondera we pamara na kazi yako sasa. Tajenzo kurondera. Kabisa. Guys, kino kintu kitubera ikingo. Kiye kintu kitubera ikigo cy'ubuzima kubera ko ari abantu bashoboye ariko batagira support. Mbe yo bafisa ya madiri. Suko yabivukiyemo kandi ariko niko yifuza kashigikigo ariko kaka umunsi jana gufashije zo mafege unaheba zo mafege zo chuheba
izi fege
te utacha
haina shida
yo mafege kujifanya birebire wa Kamenge unafuta unatoa mkichwe Ntitwigeratunanigwa. Asante sana bro.
Sawa
kaka onyora agenda kuciki bana we pamba na madizi zako fresh
urakoze sana
poa. If Bali bend the camera, bye. Tumushigikire no musana.